sinomngele enqubeni bathathi benyanyani mama pasela ukusibhalele la kwenyanyani impela kaloku andazi bawufuna bawuthini kodwa ngokuba nanga umfoti usefikile awuxelele lo yanto kade ufuna ungxalawe na before asiyo umfoti
aw das ajonge ngolethe ngolokujetsa ngomunna o oyile munna waka ubusy ulike the picture ku Instagram etsa bo zotwa lebanyana ba sapa ka bo Facebook mang that's cheating
ku cheat allo
ku cheat ke fila jo hang nene ha nna ke le ka dipitsa tsa bana ba bang
ai ha ho tsaya le mpontu ba
jo am ya over
yeah
okay because ube khona ko ntentsi
yeah
adiboni ndo wrong ndo zotwa abantu ya jive siyamazi nami kodwa ke ndiyavuma ndi wrong
yeah Yeah,
wrong vele wrong.
Ume kaloku ba wrong apha enqubeni.
Baba. Gele question. Uto fila jwang hanna ke rata dipitsa tsa ga Max Mabonyane.
Ngandi ivule.
Utla.
I know ivule. Kodwa ke ndazi iwani.
Gele question. Uto fila jwang hanna ke rata dipitsa tsa ga Max Mabonyane.
Ngandi ivule.
Utla.
I know ivule. Kodwa ke ndazi iwani.
Yeah.
Uzodwa abantu yaziwa uthayive Durban ushaya iqolo ushaya ivoso ushaya yonke into ngibani ongazi umlike
apho utheni kaloku ucinga uba ngewazi ufinyelela lapha ekhona
anazo ndimbamba uzodwa abantu ngizange zahamba mina nanku umuntu wami lapho ndimbamba every night ndimbamba lo muntu mabhuti akhona ndibaza
ukuthi wambamba wa like wambamba wa like wambamba wa like
like nokubamba kufani bhuti
kasambe siyetolo kaloku apha konyanyani so buya sifumeke nalo
hayi kwakho ukunyi
hamba sezidolo
yo